azine ifu December akafuni makasho. Because at this point ngathi sesiyamfosta. Awazi nokuphumela ngaphandle uthi uyalana estori shwa nayimvula shwa shwa shwa. Uqineni nokufaka ishort wena. Thank you my nge short. Since December acalile beke dates yamanje. Since December acalile ukhe wa braya okwevorsana. Just a verse. Just a verse, a piece of verse. Awazi it's raining. Bad outside. Mangafuni makasitshele sikhansela ama leave. We can speak to January since izinto zethu ngo Jan. Mina ngifuna izinto zokukhulunyelwa. Ngifuna abantu abafuna ukuncengwa. No, sonke silana and asikhethanga. Hawu, manje kuba ngathi maye. Hayi, angazuzenza ngcono uDisemba. Asimcabuki. Hayi, yo, bakhona bo March.